Muna gama wannan zaka sa mana fitila a kori da zami ne kwantoni cikin wannan sirrin.
Malam.
Kaka cire kayan da muje. Go. Action.
Yeah.
Yeah, that's it.
Hey.